10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, introducing UIP Credit.
UIP Credit.
UIP Credit.
Endeleza maisha yako. Pata shamba na UIP Credit.
Pata shamba we.
Endeleza maisha yako. Pata shamba na UIP Credit.
Pata shamba we.
Lipa pole pole.
Yeah.
Kamata punoti yako we.
Yeah.
Badilisha maisha yako.
Yeah. Oh. Pata shamba we.
Yeah. Yeah.
UIP Credit.
Kamata ploti yako, lipa pole pole na UIP Credit.